ireni nose amene mukuonera kanema wa Zodiac komanso amene mukumvetsera Zodiac Radio kuna kuwose kumene muliko kumasana kuno ina jina langa ndi Rafael Mlozoa ndipo ndikulankhulira kuno ku nyumba ya mtsogoleri wa kale wa dziko lino Peter Mutharika omwenso ndi mtsogoleri wa chikwama cha DPP posachidwa apa akhale akulowa mchipinda chimene tikulankhulira chino kuti alankhule ku mtundu wa Malawi Mutharika aitanisa msonkhano umenewu malingana ndi kuti pali zambiri zoti afuna alankhulapo zimene zakhala zikuchitika mdziko muno malingana ndi mmene anafotokozera mneneri wawo komanso mneneri wa chipani chimenechi anamalomba ndiye tikudikirira kuti nthawi ino iliyonse Mutharika alowa mchipinda chino kuti atilankhule kumasana kuno ndithu kuno ku Mangochi lero kwa chako bwino kuli dzuwa kuli nyengo yabwino choncho muchipinda chino taonapo ndithu akuluakulu enanso afika kale mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Dr. Clement Mwali ali muno komanso taonaposo achipungu amene ndi organizing secretary kamene kuti okonza zochitikachitika mchipani chimenechi ali pompano ndi posachedwa apa ndithu akhala akulowa mchipinda chino tikuyembezeka kuti ndithu pali zambiri zimene akhale ndithu akufotokoza ndi Zodiac kukhala ikukupatsirani pa wireless yathu komanso pa tsamba la Facebook komanso pa kanema zonsezo ndithu tikhale tikukupatsirani kuchokera kuno live sindili ndekha kuno ndili ndi mkonzi wa nkhani ku Zodiac amenewa ndi Gabriel Kamlomo. Gabriel Kamlomo tikhale tikufotokozerani zina mwina zimene tikuyembekezera kuti mtsogoleri amene akalowa mchipinda chino akhale akuti lankhula. Gabriel kusowera kubanji
ndasowera Rafael kawasowa banji
kusowera bwino kudzira
mukambiri
ndichabwino ti wauza omvera apa kuti posachedwa apa Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wakala dziko lino komanso kwambiri lero mwina akuti lankhula kwambiri ngati mtsogoleri wa chipani cha DPP akhale akulowa mchipinda chino kuti alankhule ku mtundu wa Malawi mwina papitapo miyezi ingapo chilankhulire na Mutharika ndikukhulupirira kuti unali mwezi wa November kumene tinabweranso kuno kumene Mutharika analankhulanso ku mtundu wa Malawi pachitika zambiri pakatipa mchipani cha DPP komanso ku ngati ku dziko mwina ndiziti zimene mukuganizira kuti lero Mutharika akhonza kutiyankhula pamene afuna kulankhula
zoona Rafael kuti tikuyembekezera kuti akafika muno mtsogoleri wakale wa dziko lino ameneso ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP afotokoza nkhani zosiyanasiyana koma ngati ine ndikuyembekeza kuti pakhala nkhani zandale nkhani zokhudza zochitika mdziko komanso mwina chuma cha boma kodi ndale tiyambe nkhani ya ndale kuti ndiziti zimene ndikuona kuti mwina president Mutharika akhoza kufuna kuti ayankhulepo mdziko lino mwachitika zinthu zosiyanasiyana kuphatikiza mchipani cha DPP tikudziwa zimene zikuchitika ku nyumba ya malamulo pankhani yokhudzana ndi udindo uja wa leader of opposition mtsogoleri wa otsutsa mnyumba ya malamulo chipani cha DPP chidachosa mchipani akondwani na nkhuma ndipo chimayembekezera kuti mpando umenewu ndi mpando wa chipani cha DPP chifukwa chakunena kuti DPP ili ndi aphungu ochuluka kwambiri kumbali ya otsutsa mnyumba ya malamulo koma atawachotsa akondwani na nkhuma zinapezeka kuti kuti iwowa ayikepo munthu wawo amene anali a George Chaponda zinakanika chifukwa koti kunali nkhani ina imene imakhudzanso achapondawo imene chipani cha DPP chimanena kuti chikachotse kuti ayikepo munthu wawo ndetikuona kuti kuchokera pamenepo anankhuma omwe aja akanali mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya mamulo pamene chipani cha DPP kuti ayikepo amena vicha koma nyumba ya malamulo inanena kuti ayi ife tikudikira kuti kodi kukoti kubwera nkhani yotani kuti tikuonze nkhani ndikuganiza kuti nkhani imeneyi President Mutharika ayankhulapo ndithu chifukwa ni nkhani imodzi imene chipani cha DPP chikuikapo kwambiri chidwi komanso tili pandali pomwepo mkati mwandime mutaonamo ndithu kuti mwachitika zinthu zingapo mwachitsanzo chiwawa pandali masiku apitawo ku Lilongwe ndi madera ena kwachitika ziwawa za ndale ndithu ku Lilongwe inalephereka chifukwa chakuti anthu ena anakayilepheretsa ndi ziwawa anthu ena anavulala kumeneko tumamva soyena kuti mwina mpakana mwina natisiye so ndikuganiza kuti ngati mtsogoleri wachipani chachikulu chotsutsa mdziko lino amuthalika nkhani imeneyi nkhani yokhuzana ndi chiwawo pandale ayankhula aponso ndi zina zambiri zimenezi kuchitika
mwabwera kuno nthawi zonse mmene timabwera kuno amuthalika sa liphera kulankhulapo nkhani ya kayendetsedwe ka chuma amakonda onena kuti chuma siliwe nthawi zonse tikubwera kuno nkhani imeneyi siliphera mpaka nthawi inanenera kuti ndakoma kwakufuna tikhoza kupereka anyuma atatu akathandize 5 years izi zinachitikapo ndipo tinazikonza
ndipo timazichita bwino
ndipo anotaonanso kuti mwina mitengo ya zinthu taonanso kashuga kakuoneka lero ena kakudutsa mu social media kuti kwafika 3000
zona ndithu kumomba mkota kunena kuti tikuchokera ku nthawi imene ku nyumba ya mamulo kwakhale kwayikidwa ndondomeko yatsopano ya chuma cha boma ndikuganiza kuti muthalika akafika pano akambaposo nkhani yokhudzana ndi budget imeneyi kuti kodi ngati chipani akuiona bwanji komanso kodi mulungu wa mawa makomiti ya kuchoka kuma cluster mulungu wa mawa zipani ziyenera kuti zizipelekano maganizo awo pa budget imeneyi ndiibweranso mwina nkhani ija ya leader of opposition ija kuti kodi amene adzikayimira zipani zotsutsa kupereka statement yawo mokhudzana ndi budget akakhala ndani kodi maganizo achipani cha DPP pa nkhani imeneyi ndiwotani kodi maganizo achipani cha DPP pa malocations amene boma lapereka mapriorities ake mu budget imeneyi akhala otani ndipo paka dali pano mukudziwa kuti mdziko lino muli vuto la njala kulibe chakudya anzathu ambiri alibe chakudya kuvutika boma lafotokoza maganizo ake pamene zimene likuchita kuti lithane ndi vutoli kodi ngati chipani chotsutsa chachikulu mdziko lino a DPP akuganizapo zotani pa nkhani ya njala ndaona ndithu mneneri wa chipani cha DPP naiso aluwa mumuno muna kanthawi kina tiayitane ndithu kuti mucheze nawo kuti atimasulire kuti kodi chipani chawo cha DPP chikuima pati pa nkhani zimenezi zo paliso nkhani yonena kuti kodi ndaona secretary general wa chipani chali pomwepa kodi nkhani yokhuza ndi convention ya DPP ili pati kodi tsiku lake likhala litiro kodi president muthalika akuimabe pompaja kuti mwina ali ndi chidwi choti akhoza kufuna kukaima nawo kodi nkhani zimene zizi zikuyenda bwanji koma ndangodandaula pang'ono kuti ndikumva mwina mukamafunsa a spokesperson watiuze kuti anena kuti president akatiyankhula mwina sipakhala mpata woti tifuse mafunso chifukwa tinakonzeka ndithu kuti tibwere kuno tidzafuse mafunso amenewo mwina ndikupatseni mpata kuti muyankhule ndi a spokesperson achipani cha DPP bwana Namalumba
kwambiri Gabriel mwina tikhalire kulankhula naso koma panopa ndithu mmene akunenera Gabriel Namalumba alowa mchipinda chino ndiye mwina mwake ife timangoganiza kunena kuti mwina akhoza kukhuzapo mbali izi akhoza kukhuza mbali izi koma mwina Namalumba alifotokozere kuti kodi ndi ziti zenizeni zimene mtsogoleri mwina afuna kuti atilankhule ndikulandireni Namalumba
ayi zomwe kwambiri ndithu
masana anawenda
bwana hayi masana abwino kutentha kokha kumangojini ndithu zimati
tili kuno ku nyumba ya mtsogoleri wachipani chanu ameneso ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino kuti atilankhule mwina pamene anthu akuonera kanema ameneyi komanso kumvetsera wireless ya zodiac ena kulitsatira kuchokera pa Facebook ayimbekezere zotani pamene mtsogoleri akudikira kuti alowe mchipinda chino
nditero kuti thumba la tambe amamasula mtambe yemwe ndiyeno zambiri zikuchitika mdziko muno zakhala zikuchitika sininganene kuti kodi tikuyembekezera mawu anji mmene ndafotokozeramo kuti kodi kuti thumba la tambe amamasula mtambe yemwe chimene ndinganene pano kwawuzanso onse amene akutitsatira pano amene amakonda zodiac komanso amene amakonda Professor Arthur Peter Muthalika ndikukondanso chipani cha DPP ndikutinso amakonda democracy amene akufuna kuti njala ithe mdziko muno amene akufuna kuti chuma cha dziko chino chidziyenda bwino akhale pomwepo ayembekezere kuti no mtsogoleri wathu wopuma His Excellency Professor Arthur Peter Muthalika ndiso president wathu wa chipani cha DPP akhala akuyankhula nda Malawi pa ndondomeko zake ziti ndi ziti ndiye titero kuti tingodeka posakidwa akhala president akuyankhula
ndikuoneka kuti tunditu kulankhula nda anthu kwafuna kwambiri chifukwa tinamva tsapata athaiyo kuti afuna kulankhula kenako zalephereka kenako iyaya Muthalika chabweranso tango bintho lakoni pang'ono kuti mwina mwake
munthu ukakhala kuti ndiwe former president komanso president wa chipani cha DPP komanso munthu amene amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu kutengera ndi mavuto amene akumana nawo amakhala munthu ndithu wabize kwambiri amakhala ndi zintchito zosiyanasiyana amakumananso ndi anthu osiyanasiyana mwaona wiki yatha inaliso konkuno ndi atsogoleri a chisilamu amakumana ndi anthu ambirimbiri ndiye pamene tikupanga maprogramu pamapezeka mwina nthawi zina zake zakuti programu iyi mwina mwake yakulana ndiyo ndiye titero kuti tipange tsikula kutula kuti nchifwa chake mukuona kuti lero limene laikidwa inshara Mulungu alola kuti lero tikakhale ndi national address imene ndiye tisanine kuti iya inamafunika mwa kuchitika tsikula kuti inalephereka bwanji inachitisa nchani iya koma kuti munthu ngati mmene alira president atu amakhala munthu wa busy ndiye timayenera kuona kuti kodi panthawi yakuyikikayo timangeza kuti zakuti
kodi zokonzekeraji convention zoenda bwanji
nanga pano tabwera za convention
ino ndi mneneri wa chipani anthu akuonani
ehe
mwina mutalika sakhuza mbali imeneyo lero tilibe mwayo ufusa mafunso afulokozere anthu pang'ono kuti
imeneyonso ndi kuti
anamalomba zipani zina tumatha kuona anthu sopano amba umasuka ine ndikaimira chipani ndikaimira position yakuti ine ndikaimira koma kwanuku kwangwati zi chimene chochereka ndi chani
kwathu kuti order ndi discipline simwaona mmene akupangira inacho akukanganira ana akumenyana akutani wokha umakhapana kumati khapaso ife kwathu kuno ndi discipline ife timapanga zinthu pa nthawi yake yakuyikikayo posachedwa paso mumva mwina mwake mmene ndatena moja kuti ndisatambasule chifukwa thumba limene lilinda president
mukanaoti nthawi yakuyikika koma zikuoneka kuti ndithu anthu akulephera umasukatu chifukwa akanakhaura masuka abweza
akumvendani walephera umasuka
sinangakwina tikumva anthu kuti akuoneka kuti koma inukanuku
munakaya nkhatu funso amene akukanika umasuka
ndifunsa ndine anomalomba anthu akuoneka kuti akulephera umasuka kwanupalibe amene akuonena kuti apanga chakuti azayima pa mpando wakuti kamena
mfanima zimakhala ndi ndondomeko pafika nthawi yona kuti no komiti yoyendetsa convention ndi iyi tsiku lake ndi ili ndipo tikutsekulano kampeni pa nthawi imene ndi pamene muone koma padakali panopa zonsezo zikuphikidwaphikidwa ndie tikanenano kuti ayi yambanupanga kampeni mukapanga kampeni mukapanga pando ake malamulo ake mukadziwa ndondome yake mukidziwa tidikire mwinanso zimene atitengera president apapo mwinanso nkhani yake yomweyo tiyenitifatseni mwina tingoyembekezera ineyotu ndangokhala mneneri koma thumba ili amasulo aopa ndine mneneri wachipani ndine mneneri wa president anga komanso ndine mneneri publicity secretary wachipani koma ikafika nkhani ngati tsiku la lero lino tsiku lino lalikulu kwambiri silana malombaso ayi sila mneneriso ayi tsiku la lero tilole kuti maso athu onse akhale pamtsogolere tiimve kuti watitengera ineso ndikuti no ndikumati nkakhala mati kuti a president atu atiyankhula za mtundu wanji ndiye naneso ndi cheru ndifake ndabwera kuno
makamba kuti ngati kupita chitsogolo a president afuna alankhule mmene zikuyenera kuyendera chifukwa chipani cha DPP ndi chimene chili kuyambirira kucha makamba chocho koma chipani cha DPP chikuoneka kuti ngati pano mwina kunena kuti chosakhazikika chogwedezeka zochitika zake zikuonetsa kuti tsogolo inene sili
kuti muta nthawi zanji muzimasula bwinobwino nanunso musamakhale ngati kudzambayitsa
pano mukuoneka kuti ndithu nkhani za utsogoleri zikuoneka kuti zidakavutabe ndi uzikhala bwanji kungati zikuvuta
nkhani zake ziti chavuta nchani
chotsana mchipani posachedwa
apalero kodi mmene adachokera anthu aja nlero nlero limenechi inu nlero tizikamba pano zinthu zakalekale anthu adapita munthu wapita munthu wopita tizikhalanso makambaso kuti mwakuti panopa mwamva kuti DPP kuli bata lenelene ndikukhanga tona kutiso kuti kungoti zii bata
zii amene osalini mantha kuti
mantha kamtundu wachipanialibe kodi li mipando njosiyanasiyana pamakhala mipando wa president wachipani kumakhala secretary general kumakhala treasure general kumakhala publicity secretary mapando yambirimbiri anthu kume mipando yonseyo ikakhala kuti ndikazapita convention anthu akafuna kutani asankhidwirepo ndiyeso kuti kapena kuti anthu akakhala pei ndiye chifanira kuti pali bata tanena kuti padakali panopa nthawi ikufika musadandaule osakhala kuti uje munthu suthamangira dalitso lako ndalitso lako osathamangira tikupitako tikupita ku general election 2025 tiyene kukonza bwinobwino kuunikira bwinobwino osapupuluma udzadya mfulumira anthu adikirire angodikirira muonanso mmene bwana ayankhulire akamayankhula malawi wonse dziko ligwedera dziko ligwedera lero likugwedera lero dziko dziko kwambiri
bwina tilankhuleso ndana malomba kanthawi kena koma mmene momwe ndithu ndi mmene tikupangira kunoko kunena kuti mtsogoleri wa chipani chimenecho cha DPP Professor Peter Mutalika alowe muno posachedwa apa komanso alankhule ku mtundu wa Malawi anamalomba timakamba nawo zina mwa zimene akana kukamba mwina zina zimene Mutalika angalongosole koma abanena kuti yaya Malawi ayembekezere kuti iwo ndamena masole zonse chifukwa pali zambiri zimene akufuna nayesesanso mwina kuwafunsanso zina zimene ndithu ngati chipani chikupanga kuti kodi chivani choenda banje ndi mmene akambira kuti ayi anthu adekeka za kudera kuti msonkhano wawo wakulu wa anthu anthu adikire kuti chivani chimene chinditu chipanga mwina Gabriel amamveseraso mmene amakamba anamalomba mwina Gabriel akusaso kukhala apa kuti anamalombawa zimene amakamba ndi zimene Gabriel chipani mmene anthu akuyembekezera tafunsa za convention anamalomba kuoneka kuti sakubwera mbepoera kufusa kuti kodi chipani chikuoneka kuti zikuoneka ngati kuti mudaka kangati kukuona kukanabe zikuoneka kuti ya anyaka kuoneka ngati mkatimu zinthu zawo zikuoneka kuti zilibwinobwino mwina mmene anthu akuonera kunjaku si mmene ndithu anyaka kuoneka ngati
zona ndinawamva bwinobwino anamalomba ja kuyankhula ndikudziwa kuti president wa DPP panopa nthawi inali yonse azilowa kuti adzambe kuyankhula kwa anthu koma kutengera mwambo ngati mmene uliri unowo in terms of seniority kuti waitanitsa mwambo umenewu ndi president wa chipani sindimayembekezera kuti anamalomba angamafotokozere madetail zimene mafusa anali mafusa abwino kwambiri amene mafusa koma apapa ndi show ya mkulu wa chipani ndiwaje sangayambe kumayamba kupanga preempt ngakhale atakhala kuti akudziwa lero president ayankhula zakuti
president
sindinadabwe kuti anakuyankhani chomwechicho koma president tsopano akubwera mwina mutipatsira
posachedwa pa ndithu akhale ndithu president chipani chimene cha DPP akulankhula apita mthalika tsopano alowa mu chipinda chimenechi kuti tsopano posachedwa pa alankhule kuti lero afuna kulankhula zotani kwa mtundu wa Malawi tsopano tikukwasireni kwa amene ayendetsa mwambo umenewu achimwe muchipungu kuti apitirize
Masana abwino amalawi nonse komwe kuli kuno ku Malawi komanso maiko akunja amene mukutionera pa masamba osiyana-siyana Zodiac Times komanso DPP page ndifuna ndikulandireni kuno ku nyumba ya chifumu ya Page House yomwe ili nyumba ya former president wa Republic of Malawi komanso president wa chipani cha chikulu muno Malawi cha Democratic Progressive Party. Ine zina langa ndine chimwemwe chipungu National Organizing Secretary amene nditayendese mwambo uwu. Lero ndi siku lalikulu lomwe dziko lonse lapansi tikukumbukira siku la azimayi ndiye tikufuna tikupaseni ulemu amayi nonse a dziko lapansi kuchokera ku chipani cha DPP. Potsegulira msonkhano lelolo ndi siku limene a Professor Peter Mthalika afuna kuyankhula ku mtundu wa Malawi. Koma ngati chipani chokonda Mulungu tizapempha a Secretary General athu Dr. Clement Mwale kuti atitsegulire ndi pemphero akatero tizapatsa mwayi a President athu okondedwa His Excellency Professor Peter Mthalika kuti atiyankhule. Let me welcome you all that are watching and also listening from different platforms. This is the Page House, the official residence of the former President of the Republic of Malawi, His Excellency Professor Peter Mthalika, and also the President of the mighty DPP. Let me give respect from the DPP to all mothers across the globe, as today it is International Women's Day. We shall start with a prayer that will be rendered by our Secretary General, Dr. Clement Mwale, and then our President who address the nation. Thank you, sir.
Tiwerame kuti tipemphere. Ambuye wakumwamba inu amene munadziwa kuti president wathu wachipani Professor Arthur Peter Mutharika alankhule ku mtundu wa Malawi komanso ndi dziko lonse. Tifuna tikuyamikeni Mulungu wamphamvu zonse chifukwa chakuti patsa mwayi uwu komanso chifukwa chakuti patsa thanzi labwino. Yehova tifuna kuti kwa inu kwakhale ulemerero lero ndi kunthawi zonse. Tifuna tikize manja mwanu a president athu kuti mkhale nawo kuti zonse zimene atikonzetsera kuti dziko lapansi komanso makamaka Malawi amve mwachuchuchu. Inu ndi Mulungu wabwino koposa mudalitse Malawi dalitse ntosefe amene tili muno koposa mzonse dzina lanu likakwezeke ife tikatsike chifukwa cha ukoma kwanu. Amen.
Fellow Malawians, good afternoon. First, since we are meeting for the first time in 2024, I want to wish all Malawians a blessed 2024. Secondly, since this is International Women's Day, I want to wish my wife, my daughters, and all the women of Malawi a blessed International Women's Day. Today I've decided to speak to you. I hope this will be a regular feature between now and September 16th, 2025. So I'll be coming regularly to speak with you through this media and also to hear from you. I want to ask all of you if you have any questions, concerns about issues affecting this country, to always write my office, bring those issues to my attention so that I can address them at future meetings. Today I've decided to speak to you because Malawi is not a leadership crisis. It has no leadership. I speak to you and everyone suffering from hunger, the pain of rising prices, MCV violence, brutality, and plunder. In August 2018, in my graduation address at the University of Livingstonia, I said, quote, "If you're not careful, evil will one day rule this country, and Malawi will be held hostage." End of quote. Well, we have now seen the face of evil in this country. We have been taken hostage by our own government. Malawi is now a failed state. We can't feed our own people. We can't print our own passports. And we cannot print even our driver license. We can't build a road. We can't see where we are going. We have become oppressed in our own country. Either we unite and save our country, we are all doomed forever. Malawi has a state president, but Malawi has no leader. And the leader is what we want. President Lawrence Chakwera promised to take Malawi to the promised land of Canaan, but he has obviously taken us to Bagamoyo. And Bagamoyo it is. He has taken us to slavery, worse than colonialism. Since 1964, the Maoist Congress Party has been a party of death and darkness. The MCP is a party that has never known democracy. They don't know how to develop any country. All they know is to destroy this country. All they know is violence, killing, and stealing. All they know is creating suffering, creating hunger, and torturing Malawians. We are a nation plunged into the depth of darkness. We are a nation in sorrow. We are in pain. Either unite and end this operation, or we all perish in this oppression. But I have good news for you. The good news is that we in the DPP are ready to govern this country again. We are ready to end this oppression. We are ready to take my life back on the path of development, back on the path of hope. And I, Arthur Peter Mutharika, am ready to lead the DPP to victory in the election next year. As a party, we are now united more than ever before. The traitors who were sponsored by the MCP to desert our party are all gone. The party is united and ready to govern again. There are no longer any camps. There's only one DPP under the leadership of APM. The MP knows that it cannot defeat us in the coming election. Because of that, all their strategies have been to eliminate me from the race. Here's what they have done, A, and failed. A, they have tried to manufacture cases in order to arrest me and convict me so that I should not stand again. They have failed. They sponsored treasurers to take away the party so that I should not stand. They failed. Now they want to introduce the egg-limbed bill so that I should not stand. They will fail again. If it is the will of the people that I must stand and lead the people, I will stand and lead the people, and we will win. You cannot stop the will of the people. It is to God and the people that I owe my life. This is my promise to DB members and to all Malawians. But the will of the people will win and end this oppression. But we have to work hard. We do have challenges ahead of us. The MCP regime has now become a perfect dictatorship that brought back politics of violence, anarchy. They have destroyed freedom of the press in this country. The fact that a distinguished journalist by the name of Gregory Gondwe of the Investor magazine has been forced to hide apparently in a foreign country is a testimony of their tyranny and their intolerance. We have seen recently politically orchestrated anarchy. All this to instill fear in the people. Just last year, our innocent members of the DPP were mercilessly hacked and abused in Ibangwe Blantyre. 2 weeks ago, these barbaric monsters of anarchy went on undressing and harassing women in Doha. The DPP wrote the Secretary General of the Malawi Congress Party, condemning the violence. He did not even respond. We went further to demand that President Chakwera should condemn the political barbarism. The President opted to remain silent. That is when we knew that the violence anarchy we have seen is now official policy of the MCP regime. After failing to govern this country, Chakwera wants to run this country with violence and anarchy. And more recently, in Lilongwe, the MCP-sponsored thugs mercilessly hacked the DPP member. And if that was not enough, the violent gangs stole and looted precious items from DPP vehicles. DB vehicles were vandalized and ransacked. Women and girls were assaulted. The only sin which the brutalized and hacked DPP members committed was to participate in a peaceful blue parade. The only sin we committed was to mobilize and sensitize Malawians to register with the National Registration Bureau. In all this barbarism, the MC president has opted to remain silent as well. He has blessed the MCV bloodshed with a silent smile. This is the Chakwera. This is Chakwera who in 2019 promised to shed blood in order to get power. This is Chakwera who led a campaign of violence and terror to burn down and vandalize this country together with the HRDC in 2019. And this is the undemocratic Malawi Congress Party that killed and brutalized Malawians for 31 years. These are the oppressors we are now dealing with. This is the enemy that Malawians, law-abiding Malawians, now face. We are the victims of the government-sponsored violence. To the DB victims of recent MP hacking and brutality, I have this message. I know you are in pain, suffering, the pain of your courage and enduring wounds of injustice. I'm with you and I wish you quick recovery. You have the sympathy of many Malawians, including many who are not DPP members. The world is with you. God is on your side. The family members whose relations are experiencing different forms of pain for longer violence, I always wish to assure you that you are not alone. I am with you. The DPP is with you. You remember what I pledged on that day in April 2012 at Ndada. On that third day, I said, and I repeat here, that I will never leave you alone. I shall stand and fall on my soil. This is my promise to you from the depth of my heart. To the Malawi Police Service, I have a special message for you. I know you are under extreme pressure not to do what is right. First, to be independent, organ of the state. Second, to provide protection and safety to the people of Malawi. I therefore call on you to exercise your professionalism and arrest the culprits. I so have trust in your work, so are many Malawians. At this juncture, let me applaud all political parties that condemned in the strongest terms the MCV barbarism towards our DPP members who were conducting a blue parade. I applaud civil societies that weighed in with voices. I applaud religious communities that followed. I applaud all Malawians of goodwill that expressed their disgust with the violence through social media platforms and radio programs. All this has demonstrated that while the MCV remains primitive in violence, the Malawi people have advanced to the level of political maturity and political harmony. Today, I would like to send a strong message, warning to the purveyors of this violence. If you think MCV will stay in power forever, they know nothing about history and politics. MCP days are numbered. Your government will go. And where will you be when your government is gone? Specifically, let me warn the Malawi Congress Party. Yes, and let me repeat, it is a warning to the Malawi Congress Party. Enough with your violence. You have orchestrated attacks on the DPP on numerous occasions. We're observing your evil plans, and you'll not get away with it this time around. I promise you that. You should also know that on just committing violence against the DPP, you're also attacking Malawians. You're fighting with the people because Malawians are tired of you and they want you out of government. If you push the people to the limit, you're going to stop the rising of the people. Stop the violence. I repeat, stop the violence. And start governing this country. Stop the violence and stop the suffering of the people. When Malawians decide that enough, enough, that will be your end. Let me also remind Reverend Chakwera, violence only breeds violence. You can only be violence if you plant seeds of violence. We cannot develop this country with violence. We are in a democracy, and violence is supposed to be a chapter of the past. I'm asking President Chakwera to assure Malawi that all political parties have the right to engage in political activities in the central region. I'm also asking President Chakwera to assure Malawians that all political parties are free to campaign in the central region and that there will be no repetition of the violence committed against DPP election monitors in the central region in 2020. Chakwera knows has failed to govern this country. Now he wants to throw the country into anarchy. But Malawians won't allow you to use violence and anarchy as an excuse for your leadership failure. People want your leadership and not your violence. Your violence will not end hardship you have brought on Malawians. Your violence will not bring food to the people struggling to find a meal every day. Your violence will not print passports and driving your license. Your violence will not help Malawians who are struggling for mere survival. Malawians sick and tired of failed leadership that is clueless, irresponsive, extravagant, tyrannical, and tribalistic. No form of violence, barbarism, and threats will solve the problems of this country. To you, Malawians, let me say this. Wake up. The dark days of the MCP brutalities are now back. The Malawi Congress Party has not changed. MCP will never change. They know they cannot win the next election. As a result, they want to terrorize the country with beating panga knives and access to instill fear in us Malawians. They know they took Malawi by stealing the government. Now they won't take the country again with violence. We will not and should not allow this to happen again. They have plundered the country. They have destroyed the country. They have caused enough suffering. They are clueless. In fact, the more they govern, the more they destroy the economy. The MCP is too afraid of the 2025 elections because they know that their days are numbered. We are not, and we should not allow them to maintain power using violence. In so fighting poverty, MCP is fighting our people. In so fighting inflation, MCP is fighting innocent DPP women. Instead of finding ways to curb the rising cost of living, MCP is busy hacking DPP girls with panga knives. They are busy making plans to fight the DPP instead of fighting corruption. Malawi has become a sad country and has lost its economic vitality. Our people are drenched in the meshes of poverty. We'll never allow the brutal MCP to bring back the oppressive, abusive, and bloodthirsty autocratic rule again in this country. Never, never again. The one-party system is a dark spot in the history of this country. We cannot go back to the dark days of death and darkness. Never. We cannot go back to the days of crocodiles and Nyakula. Never. So, all this pain will soon end. Next year, in September, with our blessings, as I said, I'm coming back to rescue this country from destruction. I've done it before, and will do it again. The works of my hands will bear testimony. No more promises. May God bless you all. And base, Madam Malawi, I thank you for your attention. Thank you.
Mwambiri, Your Excellency, Professor Peter Mutalika, President wa Chipancha DBB, Komanso President, amene akubwera 2025, kuzala mulilanso a Malawi, Mwachikondi. Ndikufuna ndikuthokozeni nonse amene munakhala kuonera kunena kwawo kwa bwana kuntundu kwa Malawi, ena mationera, ena mamvera, ena mawerenga masamba anchezo. Your Excellency, ndikufuna ndikuthokozeni kunena kuti mwatsimikizira Malawi mene munanenera kundata kuti simuzaasiya. Uthenga umene ubwana ndi uthenga wansogoleri okonda ana ake. Ndi chifukwa chake inu anthu amakutchulani kuti a dadi. Ndi chifukwa chake inu bwana amakutchulani kuti a dadi. Komanso mwalinanso kunena kuti ntchito za manja anu zikuchitireni umboni. Kumpoto uko siku lina mukupanga chitu kuko munanena kuti Amalawi zili kwa inu kusankha chitu kuko kapena kusankha ndale. Ndi Amalawi anasankha ndale ndi chifukwa chake lero ali ku Bagamoyo. Chifukwa cha Amalawi amene ali ku Chitipa, ku Cholo, ku Nsanje, ku Mulanje ona bona malomba neneli wa bwana kuno kumagochi komanso Public Secretary wa chipani cha DBB awerenga mutichewa kuti tonse timve mbemvemve.
Zikomo kwambiri Your Excellency Professor Arthur Peter Mutalika, President wathu opuma Malawi muno, komanso President wathu wa dziko wa chipani chathu cha Democratic Progressive Party. Ndikathokoze kuti masanano mwandipatsa mwayo tino mawu anu a Malawi akamve munchichewa chiyankhulo chomveka bwino. Koyambirira kweni kweni mwafuna mwafunire azimayi wose andziko lino la Malawi amene tsiku la lero ndi tsiku lawo lokumbukira a Malawi. Komanso mukufunanso kwafunira Malawi wonse chifukwa chakuti lerolo ndi tsiku loyamba limene mukuyankhulana ndi a Malawi mchaka chino cha 2024. Muthenga wanu mukufuna kwayankhula a Malawi mapadera chifukwa dziko lino lili pa moto. Malawi akulowera kupompho chifukwa chakusowa utsogoleri. Inuyo a President mukuti muli okhudzidwa kwambiri chifukwa tu anthu ochuluka akusowa chakudya njala yavuta pamene tikunena pano. Katundu wakwera mtengo mdziko muno komanso chuma chasokonekera. Inuso a President mwanena kuti muli wokhudzidwa kwambiri chifukwa chankhaza zimene chipani cha Malawi Congress Party chikuchitira azimayi, atsikana, achinyamata ndi azibambo amene amatsatira chipani cha DPP. Nkhaza zimenezi zikumapitirira mpaka na kuwagwirira atsikana komanso kuwaphwanyira anthu magalimoto awo ndi kuwabera katundu wawo. Your Excellency, mukuwakumbutsa a Malawi kuti tu muchaka cha 2018 mudanena mawu kuti ndipo mawu amene wanso mudawawonjeza nthawi imeneyo mu 2012 pamenepo mawu amene munanena mu 2018 munanena kuti ngati sitisamala
Ndima udzalowa mudziko la tulino ndipo kuwala kudzathawa nkhanza ndi sokonekero zizakhala ponse ponse apa ndi nthawi imene timapita tangu tumapita kuzisankho pamene inu munawina chisankho cha 2019 koma mauza kuti ndisamalireni ndi chipani cha Mali Congress Party mawu amenewa akutsimikiziraso pano pamene no sopano Malawi wasanduka chida chopyezera kamene kuti boma lasanduka chida chopyezera anthu chida chakuti no amene ali mbomawo kumabera juma cha dziko lino kumaso chida chotino katangale adzipitirira patsogolo mukutero kunena kuti no Malawi uwagwa ndipo dziko lino lasokonekera mukunena kuti njala ili pose pose ndipo boma paloka likukanika kuthetsa njala mapeto ake boma likudalira thandizo lachimanga lochita kupemphetsa ntchito ya mapasipoti nayo yasokonekera kwa miezi yambiri ntchito yokonza ziphatso zoyendetsera galimoto amene ama driving license nayonso yavuta boma likukanika kumanga misewu komwe maenje mapoti holo alipose ponse Malawi muno ntchito yokonza misewu yaima chifukwa chakuti makobiri akuvuta makobiri akubedwa kubomako boma lino dziko lino lomene lili muno mukuti sili kudziwanso kuti kodi tikupita kuti ayi amalawi tu asanduka akapolo dziko lawo lomwe pamene zafika tsopa zinthu patsopano mpajati kunena kuti no mwana wakanaphala inafu is enough ndiye mukapempha Malawi kuti Malawi musankhala tiyeni tonse tidzuke timange umodzi ndikugwirizana pofuna kupulumutsa dziko lathu lino ngati sititero dziwani kuti tonse timira madzi tijiwa ndi Mali Congress Party i Mali Congress Party ikutitengera kugahena ikutitengera kubaga moyo mukunenaso kuti dziko la Malawi inde zona tilindapo president komatu tilibe mtsogoleri woti no akati tumikire bwino mdziko muno mukufunika kuti mukhale utsogoleri wabwino chimene no taona ndi chakuti no a president achakwera angokhala abodza kulonjeza zinthu kuti tikafika kukanani tikamatero tikukumbukira mukwakumbutsaso a Malawi zakudya katatu za mapasipoti zambiri mmene muzimana nena zosezo ayi ndithu sizikuchitika tunena pano Malawi kunena kwa bishop akuti notafika kubaga moyo baga moyo tu ndi dziko la ukapolo ndipo malo ankhaza zoyipitsitsa kuposaso za tsamunda zija mukupitirizanso kuyankhula kuti kuchokera chaka cha 1964 chipani cha Mali Congress Party chakhalabe ndi mbiri yake ya kundima mbiri yake yankhaza mbiri yake yakupha kwakumbutsaso a Malawi kuti no mwina zimene zikuchitika pano sizoti nzachilendo konse ayi mu 1992 ndi omwe wa MCP wa ankafuna kupha mabishopu a Katolika chidwi chawo cha Mali Congress Party edu sikuti no chilipa chitukuko ayi chidwi chawo chagona kuononga dziko komaso ndikuti no demokrasi ufulume timakhala nawo utheretu tibwereretso konkuja mukufuna kuwadziwitsa ndikuwalangiza kuti tu ndale za upandu ndale za nkhaza ndale za kuba zimene zonzachikale tisabwerere kumeneko ndiye mukatero powakumbutsa Malawi choncho mukuti chabwino mukulira chabwino mukuvutika njala ndiyo mavuto ndi amenewo anyamata athu kumakhapidwa ndalama ndi kumasowa zambiri mavuto amene tikumana nawo kumachitika komatu pali nkhani yabwino nkhani yake a Malawi nonse imvani izi kuti tsopano chipani cha DPP chakonzeka kulowaso mboma ndikupulumutsani pa mavuto amene alipowa DPP yakonzeka ndipo ikulowa mboma 2025 zonse zimeneno zima tikanga tikutinoza tikugira pakosi zosezo takuonza takuonzeka kubweretsa chitukuko tabwe chokomera amalawi wonse mdziko muno mopanda tsankho ndipo pamene akutero chonchoko a president athu akuti iwo wotu ngati president wachibani cha DPP iwo a professor Arthur Peter Mutali akuonzeka kutino akayime ndikupikisana nawo pachisankho cha president mu 2025 pamenepo ndibwerezenso His Excellency a president athu opuma komanso a president achibani cha DPP ataona mavuto osewa a Malawi mmene mukuzunzikiramo akunena pano kutsindika kuti iwo akonzeka ukayima ndikupikisana nawo komanso sango tikupikisana nawo kokhaiya mpaka naso kukawina kuti no mavuto amenewa akathani tikathani nawo a Malawi mukakhale pabwino Komano akamatero a president akudziwa ndithu kuti a Malawi Congress Party akuchita manda akudziwa kuti no kupita kuzisankho sanga tigonjetse ayi nchifuwa chake supanono a Malawi Congress Party sakugona tulo akukhala no wakufufuza njira zosiyana siyana zakuti no athane ndi His Excellency Professor Arthur Peter Mutali kuti asadzayime pachisankho a Malawi njira zimene iwo a Malawi Congress Party akutsatira ndi monga izi choyambirira kuyeseratu kuapezera milandu yosiyana siyana kuti awamange ncholinga kuti asadzayime pachisankho komatu alephera chachiwiri anatumiza achinyamata awa anankumwandika gulu kawo kuti no alande chipanichi ndikukapatsa Malawi Congress Party cholinga chake akuti tu iwo asadzayime komanso alephera chachitatu ndiyeno akonzano upo wina akutino lamulo la ejirimiti lakutino a president athu asadzayime akuti munthu dzikhalano nzaka dzina dzake usapitire pamenepo apaso tu akuatsimikizira kuti alepheranso ndiye amafunano akupitiriza kutsimikizira kuti ino a Malawi musakhale mchikayiko mulungu alinafe ndipo zithekadi ngati mulungu ali ndi cholinga chakuti no iwo adzapikisane nawo pachisankho cha mu 2025 zimenezo zichitika ndithu ndipo iwo umenda nena muja avomera ndipo adzayima nawo palibe yemwe angasokoneze cholinga cha mulungu ndiponso palibe amene angasokoneze cholinga cha inu anthu a Malawi anu ake moyo wa munthu tu uli mmanja mwa mulungu komanso mwa anthu ofunira dziko lino zinthu zabwino iwo akulengeza pano kuti adzatumikira yehova ndipo adzakutumikirani inu a Malawi ililo tunde chenjezo lawo lokhazikika kwa inu nonse a Malawi Mulungu tu amamva kulira kwa anthu ake. Mulungu akumva kulira kwa inu a Malawi. Ndipo Mulungu alinafe. Palibe ndani amene angatitsutse. Ndipo tigonjetsa. Ndipo tipambana. Ndipo nkhaza zonse zizatha. Njala idzatha. Mavuto a zajuma adzatha. Umphawi ndi mikwimbirima yonse imene tikumana nayo iyi. Idzatha koma kuti zosezi zichitike tu pakufunika kuti tigwire ntchito tigwirane manja kuti tipite patsogolo titeteze ufulu wa demokrasi umene makolo athu ndi ife tomwe tinaumenyera akuti tikapandopanga chonchotu ndiye kuti no titha tonse ndithu atijiwa chifukwa chakuti no ikongresi siya masewera ya cholinga chake tu tikamapita kuzisankhoku afuna kuti no inuyo a Malawi mudzikhala mwa mantha komanso mamemba la DPP adzikhala mwa mantha ncholinga chakuti no adzikumenyani taonani mezi dachitikira ku Bangwe kumene kwa anthu adamenyedwa kudowanso kumenyedwa chose jotu chipani chidali mbela amale Congress Party ya Secretary General wao kuti taona nkhani zimene za upanduzi tachita ndipo nkhandu osa chita poso kanthu adali mbela so achakwera achakwera president kuti mungo khala chete achakwera so osa chita poso kanthu nkhani yo ili nkamwa kamwa chomwecho masiku apitawa akulu akulu amene no amafuna no kuti no akakhali akapange ndipiti woti no akakopea vanthu kuti adzikalembetsa cha unzika kulilongwe basi adangofika pambowe kudangobwera dzigawenga dzochokera kumwana Congress Party mkudzatani mkudzakhapa khapa anthu aja kuamenya menya magalimoto awo kwaonongera katundu yense pamenepo kubedwa atsikana azimai kuvulidwa kwachita chipongwe chosanena kudabwa kwake tu kuti a polisi adali pomwepo komanso kungo yangana tikunena pano chabwino ndi modzeme sadagwidwe kodi kukhalako chidzikhala chonchi a president akuti iwo ndi okhudzidwa kwambiri kuti no achakwera loko zimene zachitika ku Mbowezi amayembekezera kuti iwo ayankhulapo sadayankhuleponso komano izi mwina zikungopheredzera zimene iwo achakwera amazidziwa chifukwaso mu 2019 adaanena adawawuza amalawi kuti akhetsa mwazi ngati sakhala president ndiye pano sitikuonanso mwina chodabwa kuti no atasokhetsa mwazi nga chifukwa chokuti afuna kupitiliza kukhala no president uwu ndi mchitidwe rawo uzi zili mmagazi mwawo chifukwa za kaso zikuchitika zimenezi mu dzaka 31 mulamuliro wa Malawi Congress Party tisachite kubwereza nkhani ya mabishop tanena kale ija tisachite kubwereza nkhani ya anthu aku Mwanza amene adakaphedwa kumeneko ndi imene amaachitira ndithu ndiyeno a president akuti uthenga wawo popeza kuti no anthu kumene kuja kwambayo kuja adapeza kuti adakhapidwa akuti ayi ananu limodzi sakukusiyani inutu mmafuna kuti no mupange zinthu zabwino memeza wanthu kuti no akalembetse koma taonani zachitikazi ndiye wosakukusiyani komanso kwa makolo kapena kwa abale amene akusamalira anthu amenewa akuti tu iwoso sakukusiyani pitirizani kuwasamalira mchididwe umenewu utha posachedwa tikubweranso mu 2025 zidzatha zimenedzi uthenga wina umene akufotokoza president athu His Excellency Professor Arthur Peter Mutalika ukupita no kwa polisi kuti a polisi iwo tu amakukhulupirani kwambiri amakukhulupirani kwambiri chifukwa inu mmagwira bwino ntchito yanu ndipo mmayenera ndithu kuigwira bwino ntchito kuteteza vanthu komanso mmayenera kukhala odziyimira panokha koma akudziwa kuti no kumeneko kubomako muli pampanipani awa amale Congress patewa akufuna kuti no mudzipanga zinthu zosakhala bwino ndi akukupemphani kuti tateroni mugwire bwino ntchito yanu musalolere kuti no amale Congress Party awononge mbiri yanu kupitiliza apo a president iso akufuna athokoze kuchokera pasi pa mtima kwa mabungwe wonse amene sale aboma ma civil society komanso mipingo yonse ndatsogolera chipembedzo amene anatuluka poyera mkudzudzula nkhalidwe wankhaza umene wa Congress akhala kuchitira anthu kuyambira poyambirira paja kuchokera ku bankwe kudzafika kumponera komanso ndi kumbowe kulilongwe akukuthokozani kuti aliyense ayina kutengapo mbali nzona kuti no demokrasi imeneyi titani tisamalire kuti mchitidwe umenewu uwu wa Congressiwu woononga demokrasi kutidzudzudzula tikufuna dziko lathu lino lisabwerereso ku ndale zakale za chipani chimodzi chipani chankhaza akupitirizanso kuachenjeza amale Congress Party kuti pepani musatero musabweretse nkhaza mdziko muno akuachenjezanso achakwera kuti inuyo muli ndi chani
muli ndi ndino a president muyenera kusamalira ndithu kuti no mukonze dziko lino lili mavuto ambiri musakhale mukuti no mukuononga dziko lino imvani izi uthenga wake akutero kuti uchifamba sungatetse njala ayi uchifamba sungatedze vuto la mapassport ndi la driving license uchigawenga sinjira yothana ndi kukwera mitengo kwakatundu komanso kuchepa mphamvu kwa ndalama yakwacha dziwani izi kuti amalawi tu atopa ndi utsogoleri wopanda masomphenya utsogoleri wongomango yankhula koma osakwanisa malonjezo komanso utsogoleri wadyera wakatangale wokondera wokonda chigawo chimodzi choka izi amalawi atopa nazo nkhaza ndi uchifamba wa MCP sungatetse mavuto osewa ndiye akutero kuti no molomoti mudzimenyana ndi kuti nokuthana ndi kuti kukwera katundu mastorom inuyo mpamene somu mamenya wathu kosalapo malomo kuti no mwina ndrama yakwa chayi muisamalire muone kuti zonse dziyenda bwino mpamene no dzigawenga no dza mali Congress Party dzikumagwirira atsikana hayi musatero ndiye akumaliza kumapeto kwendi kwena kuti amalawi nonse dzukani tsekulani maso iitu MCP ija sida sinthe njomwe ija iwo uta zotu sanga wine njifuaja keno ayamba njira zimenezi kumatitero so kuti akutero wa president mpejepe mwanjo vudu sadu sakawiri apa siya apa nanga tida apa tsampata kuti ya italamu lirani ndi apa kubwela njara apa kuti mufuna so tibwelele so kunjara kumwe ku mufuna so tibwelele so mungkaza so mwezi ndali tuza MCB nzakale ndiye kumapeto peto a president afuna kulimbitseni mtima akuti amai ndabambo ino amalawi nonse watsalalu nthawi yochepa kanthawi kochepa kokha zinthu zisintha ndipo posachedwa apa kati mbanda kucha ukucha kubwera kuyandikira mwezi wa September chaka cha mawu iwo pakisankho adzayima ngati president wa chipani cha DPP komanso ngati candidate woyimira chipani cha DPP akupitirizanso kulonjeza kuti no njala mavuto sewa iwo mene mukwadziwira APM mumudziwira mavuto sewa anjalawa adzata mapunziro adzabwerera ntimato osadivana kumapezeka kuone kuti wana kumachita osowa ndi sikufa ndi yomwe kuti alembe maiso 1000 kusowa wana zosezo zizata ntchito zizapezeka ndiye posachedwa apa kuti musadandaule koma tieni tonse amene tilibe chaunzika tikalembetse chifuwano ulendo umenewu ngofunika kuti no chaunzika tikhale nacho kumapeto meto akufuna kuti akufunuleni mafuna abwino Mulungu akakudalitseni ndikukutetezani ndiponso akadalitse dziko la lathu la Malawi. Uthenga wa President His Excellency Professor Arthur Peter Mutalika ndi umenewu munchichewa dziko mokwambiri ndithu. Nditokoze Your Excellency. Thank you very much sir. Thank you.
Toko zeni. Tukuna tukutoko zeni, Honorable Shadrick Namalomba, Publicity Secretary, Wachipancha DPP, Komaso Spokesperson of His Excellency Professor Peter Mutalika, Pomasulira mwambe mvembe, zomwe bwana aneankula muchizungu. Amalawi nonse amene matuonera komanso kuti mvera apa ndi pa mapeto pa event imene tinali nayo masana umwe ndikuthokozeninso mwapadera chifukwa chosankha kuti muamve bwana zomwe akufuna kutiuza ife Malawi komanso muumve kuti chipani cha DPP nchokonzeka motani uthenga uzokera kuchipani kwa anthu onse akumwera abungwe loona za nyengo akunena kuti weekend ino kumwera kuvuta nina mondwe ndiyente ntikhale osamala kuopa kuti tingataye mioyo komanso mwina kutaya katundu zanzika ndi zoterozo ife ngati kuchipani tikufuna kuti voti yanu itichotse ife kubaga moyo zuko mononse amene maonera komanso amene mamvera apa ndi pamabeto pa mkumano wathu masana uno. Thank you, Excellency, sir.
Mapeto pa zolankula zimene anakonza mtsogoleri wa chipani chimene cha TPP komanso president wakale wa chipani dziko lino Peter Mutharika afotokozapo nkhani zambiri patsopano akutuluka tinanenapo kuyambirira kuja kunena kuti mwina tikuganizira kuti akhonza kukambapo nkhani zina zimene mungati za chuma nkhani zamuna za kuchipani komanso ndi mmene zinthu zikuyendera sitinatalikire kwenikweni ndi zimene tinaganiza kuyambirira kuja chifukwa president Mutharika akambapo nkhani za chuma kuti ziwenda bwanji ulamuliro wa dziko lino ukuyenda bwanji akambapo nkhani ngati zimenezi kuyambirira kuja kunali ochepa koma ndithu mkatikati mu kunabweranso akuluakulu ena monga ngati taonapo apa kuli George Chaponda ali pamenepa choncho pali zambiri zimene ndithu akamba akana ndithu kunena kuti kwa tsiku la lero kulibe kutenga mafunso kunena kuti ndithu mwina mafunso amene tikanakhala nawo pano sakambidwa sayankhidwa satenga mafunso ali nawo ole onse koma Gabriel alipo mpano timatsatira limodzi mwina kuombera nkota kuti tinakambapo kuyambirira kuja zimene ife tinangoganiza kunena kuti mwina tinafunsana malombana akana kunena kuti yaya anene okha koma mwina zimene tinangokamba ife zimene timaganiza zija sitinatalikirane kwenikweni ndi zimene amuthalika
ayi sisinatalikire kwenikweni ndizomvetsa chisoni kuti sitinakhale ndi mpata kuti tifunse mafunso pa zinthu zina chifukwa nkhani yayikulu yeniyeni imene ukuona kuti anabwerapa ndikudzatiuza kuti ngati mtsogoleri wa chipanichi wapanga mfundo yonena kuti adzayimanso papikisano wa president kuchisankho chimene chikubwera funso limene ndimafuna ndifunsa kana tipatsa mpata mwina ndafunsa ASG funa ndaona ali chapo kuti funso lathu ndilonena kuti kodi ma declaration manager yonena kuti president wa chipani cha DPP ayimanso pa chisankho cha 2025 ngati mtsogoleri wa chipanicho komanso ukachiyimira ku chisankho zikutandauza kuti the question of context ya mpikisano wawo dzayima kumeneko kuchipani cha DPP palibeponso mwina ati afunse kuti
ndokulandirana olemezeka mlemba mkulu wa chipani cha DPP funso ndilimenelo kuti kodi pamene papa zikukhala kuti ziwenda bwanji sopano
bwana achita declare kuna kuti ukayimirira pa kupikisana kwa 2025 mseptember pa utsogoleri wa dziko lino sizikusonyeza kuti ku convention kwathu siwakhala wapikisana nawo ya amene akufuna amene akuona kuti wavala zilimbe atha kupita ndithu convention iko kuti akapikisana nawo bwana wa convention
mukumenera wavala zilimbe kusonyeza kuti simukutha kuona kuti munthu wina wake ndithu wakonza kuima nawo iwo
iyeyi ayime ndithu tikuwayitanira onsewo amene ndikukamba ine ndine secretary general wa chipanicho ndiye ndikumemani amene mfuna ukayimana ni professor convention kuti bwerani ndithu kuti mdzayime
Mutharika ndi mtsogoleri wa chipani ndi munthu wamkulu anakhalapo president dziko lino kungonena kuti ine ndikukayima simukuona kuti akupchezeratu pamene ndipo iwo sakunena luza convention sanatchulepo ngati kuti ndikukayima pa convention angotchula kuti ndikukapikisana nawo mu september 2025 simukuona kuti munapheratu maganizo ayina onse amene amafuna kuti akhoza kupanga
hayi ndithu ineso ndikhoza kuchita declare pano kuti ineso ndikuchitenga chipani choka mu 2025 kupita kutsogolo zimene sizinga letse amene akufuna kuchita contest pa secretary general amene akufuna kuchita contest pa secretary general tikapeza na convention omweko chimoti motiso bwana amena fotokozera kuti iwo akaimira ku 2025 mseptember amena kufuna akapikisana nawo ku convention imene kubwera mu July muno mwina so hey imene kubwera pompano pompano sanene tu za mwezi kuti July kuma convention kubwera pompano pompano ikabwera amena kudziona kuti aya nesa kulimba atho kapikisana nawo bwana
mutsegulali iri kuti anayambe kuonesa chedu kuti akapikisane nawo
tsegula pompano pompano I think I media mufotokozeredwa kuna kuti panopa calendar of events tikhati kuika pompano pompano muziona tikupasaso ni mamidiamo kuti mutifalitsire kuti zikuyamba
kumaoneka kuti ngakhale kuti kulankhula kwake kumaoneka kuti ndithu kuyarula president ndithu akamba zambiri chuma chiyenda buno dziko lino lilibe mtsogoleri aurandhauzanji
zima wawa kwambiri kuti munthu amene anaima pa pulpit kunena kuti adzaendetsa bwino nthawi ija ankanena kuti ankanena kuti uchani kuti mtsogoleri amene adzatsogolera dzikoli mwabwino kwambiri koma zikuoneka kuti zikusiyana ndi mmene ankachita promise ndiyeno zima wawa kumene kuna kuti munthu amene amati ayendetsa bwino dzikoli kulitengera kukenani ndi amene walitengera dzikoli kupitana ku banga moyo ndiye zopyesa mtima kumene koma bwana sikuti anapsa mtima iya kwa bwana amakufuna kupereka emphasis kunena kuti iwo alipo ndipo amalai ayenda nawo limodzi ndipo ndi chitsimikizo chimene bwana afotokoza kuna kuti ndithu iwo mukuadziwa amene agwira ntchito mbuyo anda akuchita promise kuti ulendo umene ubwera agwiranso bwino ntchito ntchito za manja awo zikuwachitira umboni dziwo mwambiri
ndakuthokozani kwambiri amene ndithu ndiye mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha DPP Dr. Clement Moyo amene amafotokoza ndithu mmene zina zimene anafotokozapo kuti sitinapasidwe mpata kuti tiafunsa Muthalika mafunso ngati nkhani imeneyi ya kuti kodi convention yawo zikayenda bwanji Muthalika angonena ndithu kunena kuti pofika ine ndikaima nawo ku 2025 ndakonzeka ndi zachotsa Malawi pa ujeni akambapo kuti ena anafuna kuwatchingira kuti asakaime koma iye ayi ndithu iwo akaima ndipo akawinaso akamba zambiri mzamene dziko likuendera mwina Gabriel adakalipo mpano akambapo za kuti chipani cha MCP chikuoneka kuti chalephera ndiye chayamba kuonetsa kuti tsopano chikugwiritsa ntchito ziwawa
mwina nkhani iyi yonena kuti adzayimaso mu 2025 ndikanakondabe kuti akanatipatsa mpata kuti tifunse chifukwa tikudziwa ino ndine kuti anthu angapo mchipani akhala akusonyeza kale chidwi chokuti akufuna kukapikisana nawo ku convention koma mmene nkhani yatulukira lerolo mchipinda chinocho yatuluka mwakuti the president of the DPP is saying kuti come rain come sunshine I will be the person on the ballot awawa ndi a chief executive wa chipani mmene yatulukira nkhani iyi pamaso pawo mmene wayankhulira mtsogoleri wa chipani akuti tisanene mobisa pano kuti wanena kuti iyeyo ndi amene akupita ku chisankho pa 2025 zimene zikubweresa mafunso ambiri pa nkhani ya convention kuti kodi convention imeneyi monga mmene constitution yawo ya chipani cha DPP imanenera ikatsatidwadi chikatsatidwa constitution iyo ngati ndinaiwerenga bwino constitution iyo imanena kuti okaimirira chipani ku chisankho amayenera kuti akasankhidwe ku convention yawo ndipo ino ndine tikudziwa kuti patulukapo anthu angapo amene anasonyeza chidwi kuti akufuna kuti akaimire akapikisane nawo pa mpando umenewu ndi cholinga chokuti akaimire chipani ku chisankho chapa 2025
achotsa anthu ena amene amaonaka kuti
akondwanira nkhumwa ananenera ati kuti iwowo ali ndi chipi ndipo amafuna kukapikisana ndi apita Muthalika ku convention izo zonse tingayankhire iyayi koma inu ndine tikudziwa kuti sanabisaleso anankhumwa anabwera poyera kuti ineyo ndi ndi chidwi choti ndikapikisane ndi apita Muthalika ku convention kuti amene akapambane kumene ndi amene akaimire chipani ku 2025 nkhani imene yatulukira apa ndikuona ngati kuti si imene yonso nkhani ndionena kuti ine mtsogoleri wa chipani cha DPP ndi amenenso ndikaimire chipanichi ku 2025 ndimene atulukira of course akambapo sonkhani yokhudzana ndi zichanimani apoyamba kuti zochitika mdziko lathu lino ku nyumba ya malamulo akambapo zochitika kunja kwa nyumba ya malamulo za violence akambapo maganizo awo amene akuonera kuti boma likuyendera iwo anena mosapyatira ndithu kunena kuti utsogoleri mdziko lino ukuvuta kwa iwo akuona kuti zonse zimene tikumana nawo mdziko lino ni chifukwa chakuti utsogoleri wake ndi wofoka ndipo kuti ngakhale kuti tili ndi president anayuza chizungu chimenecho kuti although we have a president we do not have a leader mmene akuganizira mtsogoleri wa chipani chachikulu chotsutsa muna Malawi sinawamvepo akukamba nkhani za kulimbirana kwa leader of opposition ndi maganizo amene akamba koma mwina sana kambe chifukwa kuti nkhani zina zili ku court mwe ngakhale kuti mulungu wamawa omwewu ti parliament kukumananso kumene tsopano izayenera kuyimiriridwa mwanjira ina kwa ngati chipani chachikulu kwambiri mdziko lino sindidziwa kuti zikakhala bwanji tiona mmene zikhalire next week koma the take home message today and he has not been ambiguous about it the would come 2025 he will be on the ballot akutero koma ine silingana ine ni swa chipani iwo akutero mwina mwafusa na malomba poti abwera kale apa cheza nawo ni mumuliza
ana malomba nkhani yakulu ndimene yokuti Professor Mutalika
iwo watasa kaikire ndipo asamaka ikire chifukwa anabwera ku
koma akungonena kuti ndikukayimira pa 2025
yes
saka kunena pa convention kuti akapindisana ni munthu zimene zozo achotseratu iwo wapita kale ku ballot
matadzika ika
pamene pande kuti mwa
kodi munthu ukamapanga chinthu umafuna ukayika
anena kuti achotsa anthu amene amaoneka kuti anatumidwa anthu amene anazasokoneza kuma mmodzi mwa anthu amene aja ndi munthu amene amanoyesa chidwi kuti akusapanga siku kamene kumene kuja kunali kuwongola njira kuti amuthalika zaende poyera
ayi munthu ujatu chimene adalakwa chimene adanchotsera anthu tinene chonji anthuso bodza silabwino akondwani na nkhumwa chimene adachokera adachotsera mchipanimo adapanga msonkhano wosavomerezeka mwina mwake malamulo bwezo tunena kuti adapanga za treason kulanda timati treasonous kulanda ukapangitsa NGC yo yosavomerezeka ndicho olinga chakuti akapange ati convention ukasankha maudindo malamulo achipani chathu cha DPP timanena kuti malamulomo oyitanitsa ndi secretary general akati aitanitse choncho makhala central executive committee ike tsiku ipangeso agenda and central executive amaitanitsa ndi president zosezo sizidachitike ndiye wadapita ndiukapangitsa national governing council kumene kuli kulakwa komanso sudadangochotsedwa adaitanidwa bwerani ku disciplinary committee ndipo adabwera nafika kumene kuja naforoza nkhani yawo nawapeza olakwa kena kano aja disciplinary committee adatenga nkhani imeneyo kupitisaso ku central executive committee ndikapezaona kuti ena mmene muja makhululukidwa sikuti tu ena adachotsedwa inde komanso ena adachilango chawo chidachepesedwa chifukwa ndi mmene kulakwa kwawo kunalili how grave their actions were ndi zinachepesedwa zimene zichazo njifaka anachoka sadachoke chifukwa amafuna ku president kumene apita kuso atokakhala president chikwali pesa njani atokakhala pa ballot nanga kuchoka ku DPP ndekuti auza nokuti musakakhale pa ballot atokakhala pa ballot koma adachoka kuno chifukwa chakuti adasokoneza mafuna kulanda chipani popanga national governing council meeting yosavomerezeka
chabwino muna tilekezere pamene po ana malomba zikomo kwambiri kwa onse amene mumaonera kanema amene wa zodiac kuchokera kuno ku nyumba ya mtsogoleri wakale wa chipani cha DPP komanso mtsogoleri wakale wa dziko lino ndine choncho komanso mtsogoleri wa chipani cha DPP Professor Peter Mutalika amene amalankhula ku mtundu wa Malawi pa nkhani zambiri zimene takhala tikufotokozapo amene angopita kumenewa ndi Shadrick na Malomba amene ndi mneneri wa chipani chimenechi ndinali ndi kuno anzanga amene mathandizana nawo tithokoze kwambiri Gabriel Kamlom amene anali pamenepa Dave Majawa pa magina athu chakuu nyambo amenenso ndithu ali ku kamera kuongolera zina ndi zina komanso Rogers Kuma amene ndithu amayang'anisitsa kuti zonse zimene zikubwera kumeneko inu muonere komanso mumvere ine dzina langa ndi Rafael Mlozowa masana abwino.